Ish. Oh, it's a dedication.
It's him.
To you, my Olin. No. All I wanna Chosen say is, this.
Yeah.
Thanks for being there for me.
Mama, ungu babu yigo bonge gim Watatu tando lwako longe mama alposa gim Uvuge kseni uyo panda guza stylus deal I thank you mama for that, you raised me I appreciate all the love that you gave me Unkul senzi munge na malit kwa mat empty You working hard mama just to make me happy Mama you love me, even though they hate me Bona mebunzi men, mama nasen tupe gwen Ulogu uvugu ngazi gmele ushone Impili bimba, ilogi shona lena lem Mama ngyakubonga, kutsi wena ungikhulisile Ubaba ngimazi, naye kudala ahambile I thank you mama ungikhulisile With that my father, ungikhapha njalo eskill Ungisula inyembe zimangikhala
Oh mama ngiyabonga ngothando lwakho Oh mama ngiyabonga ukungikhulisa kwakho Ubuhlalunami ngiyabonga Ubuvuka nami ngiyabonga ngiyabonga mama Ubuvuka nami ngiyabonga Ngiyabonga mama, ubuhlalunami, ngiyabonga.
Yazi ngibonga wena ma, ukuthi ngikhulisile. Thando ngiphe lona ma, yazi ngijabulile. Kuba khona kwakho ma, kungenza ngiphumelele. Noma bangathini ma, konke kuzolunga. Yazi uhlala uhleli nami kuze kushone ilanga. Angisoze ngikhohle ngawe ma, kimi ungikhombe indlela. Ngize sengimdala ma, still uyanginakekela. Angisazi ngibonge njani ma, wayidlala inzima yakho. Ngikhule ngaka ma, ngikhule ezandleni zakho. Ngibonga wena ma, uyazi kimi ungimakoqothe. Uhlala ungikhulekela njalo ebusuku nasekuseni. Ungenza ngibe smart noma ngiphuma ngesikoleni. Akekho lo ngangibuza ukuthi ngiphuma kuliphi ikhaya. Ngibonga uthando lwakho ma, futhi ngiyasichenya. No one knows ukuthi ngikhule njani kulo mhlaba ngiwophela lo wathiwo noma indlela inameva.
Mama ngiyabonga ngothando lwakho. Oh mama ngiyabonga ukungikhulisa kwakho. Ubuhlalunami ngiyabonga. Ubuvuka nami ngiyabonga.
Mama,
John, he's a boy.